Time is slipping away. He knows he's only kid for a day. Doesn't matter to what's called you for. Precious time is slipping away. It doesn't matter what you reach and take. Sooner or later your heart's gonna break. No memories and no master plan. No Nirvana, no promised land. Precious time is slipping away. You know he's only key for a day. Doesn't matter to what's got you for. Precious time is slipping away. So keep saying I'm so long, whatever it will be. Keep on searching for immortality. She's so beautiful, she's gonna die someday. Everything in life just passes away. Precious time is slipping away. You know she's only quick for a day. Tell her not to what's caused you pray. Precious time is slipping away. And it burns. Live from madness till the day I die. The hell freezes over and the rivers run dry. Precious time is slipping away. No, she's only creep for a day. Tell her not to it's what you pray. Precious time is slipping away. Precious time is slipping away. She loves you so. Precious time slipping away. Baba da 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 da